mokwongo wuode ka ngeso adonjo ka nyakwaro junju wang'ni aya
Barikiwa studio.
Albino ong' Nyasaye rego mos ong' Nyasaye rego mos gikone to biro chopo gikone to biro chopo nyaka chieng' wane lokruok nyaka chieng' wane lokruok nyaka chieng' kata muma wacho ni jogo man gi yie gito gi ni giyud gik ma gidwaro omina neli ma jawer awuorogo mondi awachiang'o wurongo awuorogo pela awachiang'o mugeso dhano muneno dwa mang'eny mochamo to chuny dhano kwa mabor karang'o mabiro yude madwaro karang'o mabiro dake kaka dwaro karang'o mabiro riembe gari madwaro karang'o mabiro rwako law madwaro ni karang'o mabiro chieme kaka dwaro nyaka nachako thombani wurongo nyaka nachako thombani wurongo dhano nyisa gik mang'eny mokondo dhano nyisa gik mang'eny tawinjo
mano nyasoba iwacho
jomoko kona donji iluminati jomoko kona donji iluminati jomoko kona tinda werga menga tuwangu jomoko kona tinda werga menga tuwangu onenga punyika yungolo midao onenga punyika yungolo midao Noriwa riembe gacha moro mineno Nonega riembe gari moro mineno Nonega rwaka sutu moro mineo Nonega rwaka sutu moro miluoro Nonega chemi utelo moro mineo Nonega chemi utelo moro mineo Nonega gero otu moro mineno Nega gero otu moro mineno Tomar Nyasaye biro mos nyithiwa Tomar Nyasaye biro mos nyithiwa Nipo Nyasaye rego mos tochopo Nipo Nyasaye rego mos tochopo Obiro chopo Selim Nyarawendo Nyakwar Sakari Okot Kunde
Lucy Desi Nasoba Imose Flois Ombaka
Ong' Nyasaye rego mos Ong' Nyasaye rego mos Gikone to biro chopo Gikone to biro chopo Nyaka chieng' wane lokruok Nyaka chieng' wane lokruok
Ouma wuoro tonde ma jalamo Una jus umed lemo Beleber Olum wuodi Kisumo direct Nyakwar Jaudo
Abenda beda parora kadano Nikuso jogi nyisa dieri mopondo Tobine jogi kona siri mopande Ocho na de Nairobi a miso kanono Nitumne jogi goe na de Nitumne jogi goe na de Dano muneno sandore kodongo neno sandore korongo Sipena jiwa monda temu makenda Ango Sam Sipena jiwa monda temu makenda
Kona na miso temkenda
Nimanya sayo biru mosto chopo Inda wuli gandare Ochona de Mombasa miso kanono Nitum ni jogi goena de Kano muneno sandore kodoharo Sipena jiwa monda temu makenda
Enda wenye ndare na jiwa
Nipungya sairego mosto chopo
Osogo the bad
Ocho nadhi kisuma miso kanono
Ayudo Fridi jaka
Nitum ni jogi goena de Sipena jiwa monda tema kenda
Ema obija kona ntimkenda
Nipungya sairego mosto chopo
Ayego
Nimarije ovo biru mosto chopo Nya sae biro mosto chopo
O biro chopo Kafaya wacho ne Beno kot Ya korodoko nya mratak modol Udurongo Omena dielman Uda sepe Ibu se Steve Governor Marindi
Awijo kateremba veka wuto Awijo kateremba veka wuto Aneno kata manele kanendo Aneno kata manele kanendo Nimbele kana de mabe Nimbele kana de mabe Aviro ponga kayungolo mideo Aviro ponga kayungolo mideo Nariembe gacha mora miso mineno Kenda biro winjo maber Kenda lono wa winjo maber Donyego biro uoyo maraj Donyego biro uoyo maraj Niko sadonje luminati Niko sadonje luminati Kenda lono wa winjo maber
Osiepe morengo miro duogo Osiepe morengo miro duogo Jotich morengo nogom duogo Jomiela morengo nogom duogo
Jokina biro keyo maber Jokina biro keyo maber Tapongya saere gumbos ke tewa Tapongya saere gumbos ke tewa Marje avo biro mbos ko chopo
O biro chopo Kasuku the rap Ramoge fem Mose ayobota Doctor Asewe Ule kamenya Mose otieno Wonteri Nano ya kamenya
Give me pango na na yodo
Betikleo, Jehovah give me chano na na yoro. Betikleo, Iko mane pago na na no mango. Betikade, Kari mane singo na na yoro. Betikade.